Shukran tabarakallah mu kasinan duk duniya bata ba mu baya ba
Masha Allah shukran.